dalagu hirtiyo hay wanaagsane habaryo isiyo ciida gaala ku dhalay dalagu hirtiyo hay wanaagsane habaryo isiyo ciida gaala ku dhalay.